Meja.
Uncle.
Banya. Niko na banya kwangu.
Uncle.
Yani Meja umekuwa a pesticide.
Uncle.
Unaona sasa vile unakaa umevaa tent kwa sababu uko na hii mwili.
Lazima uongee mbaya kama unanisaidia unisaidie.
Monday, Tuesday, Wednesday. Unaona?
Baby, I love you. I guess you.
I need to undertake. Huh? I undertake this food. I love to throw it. Nilikuwa mtu mdogo. Nilikuwa rapper. Nilikuwa na rap. Nilikuwa na rap. Yani ile kupiga ile mistari.